Yehova mukunzi we Uwiteka shimwe We wadumbuje imitima Urukundo rurimikwa Rutuma twiyemeza gusiga abacungwa dushinga urugo rwacu Ariko mbere yuko tuva Ndagira ngo mfate umwanya muto Shimira ababyeyi bambereyeho Babyeyi ndashimye
Shimira